Reka rero ngaruke ndagushimire kandi ndaguhikaze weho udahema gukurikira amakuru yacu kumonesha kure yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV. Mubandanya rero mudukurikira muri ijya nino hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi n'ezo no makungu muri rusange. Udukurikira bari mu ntara zigize igihugu Burundi, bari muri Tanzania, Uganda n'ezo n'andi hose hatandukanye. Mwese rero tubaye ikaze mu makuru yacu n'amakuru rero mukurikira kumonesha kure yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV. Udukurikira muri ijya nino hatandukanye aho imbonesha kure yanyu mukunda cyane ibashikirayo ikabatukaniza amakuru abatanu kanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange. Rero mu Burundi namwe Burundi kazi ndabasabe ko batrafye na sabone umugare ko akoresha urimo igifaransa mu cyumba cyane ngaho hasi nyene hanitse sabone na rero abakoresha urimo igicongereza mu cyonda anitse subscribe wakoresha igifaransa kandi mu byo ndanze partage na abakoresha ngiriza mu byonda anitse share maze mugasangiza amakuru yacu n'abandi bose bari jya nino bakabandanya bayakurikira umwanya kuwundi. Rero mu ndayemo burihira amakuru yacu gatuze tubabarire zimwe mu ngiyo nkuru nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri uno mwanya mu Burundi tubabarire ko president Ndayishimiye ashaka ko abasirikare n'abapolisi nabo bongerwa imishahara muri ya politique nshasha y'imishahara. Muntumbero yo gutera intege abasirikare n'abapolisi ndetse no kugira ngo urwaruka ruhurumbire kubwishi igisoda n'igipolisi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba ko muri ya politiki nshasha y'imishahara hatokwisungwa gusa impapuro z'umutsindo, nyabona harabwe n'impapuro bahawe igihe bava kwiga ishuri ry'ubuhinga rya gisirikare canke rya gipolisi. President Ndayishimiye yabitangaje kuri uyu wa gatanu igihe inzego zo kwivuna abasi n'izo umutekano zariko zimwifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu. President Ndayishimiye yagize ati iyo namwe mufise imyidodombo abenegihugu baracika imvutu. Ibyo ndabivuze maze iminsi nsuzuma igituma urwaruka rutagihurumbira kuja mu nzego z'umutekano. Ubwo muraciga nico gituma rero mutegerezwa kuraba ibintu byose bituma abahora bahurumbira izo nzego umwengo inkokora hazacitse. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abona ko ibyo abasirikare n'abapolisi bavuga ko barenganijwe mu guhembwa intica ntikize bitahuritse nico gituma rero yaciye nsubira nzakuraba hariya tegeko ndariraba ibya politike irya politiki y'imishahara cashasanga ibyo bavuga na mwebwe mwabikorera ko kurya n'abandi bakozi babonamwo akarusho n'abajejwe umutekano bizoba uko nyene, niko Evariste Ndayishimiye abandanya avuga. Uwo arongoye rero u Burundi abona kandi ko impapuro zihabwa abasirikare n'abapolisi iyo bahejeje ishuri ry'ubuhinga rya gisirikare canke rya gipolisi na zone zorabwa zikirwa hamwe n'izindi mpapuro z'umutsindo z'abakozi ba leta. Ndayishimiye abivuga uku ndabahaye akarorero kamwe gusa urupapuro rw'umutsindo n'uburambe mu kazi hariho ico twama twirengagiza yaba umusirikare mutoyi canke umupolisi mutoyi yaba ibisongerezi yaba intwazangabo zirafise urupapuro rw'umutsindo. Iyo bahejeje aryamashure basabwa kugira baje mu gisirikare canke mu gipolisi. Mese murabizi ko baca baje kwiga ishuri ry'ubuhinga rya gisirikare canke rya gipolisi none uvuyeyo atahana urupapuro rwitwa gute? Urwo rupapuro rero murumva ko ruca rumuha agaciro. Ni ukumenya ingene rupima n'izindi mpapuro zabo bandi bakozi ba leta twarabivuze nta mwana n'ikinono tubamenyeshe ko abasirikare n'abapolisi bato bamabindoga ko bahembwa umushahara w'intica n'ikize kandi ubuzima buguma bubandanya kuzimba mu gihugu cy'u Burundi ndetse ari nabo bakora akazi kadasanzwe ko gucungera imbibe n'umutekano by'igihugu cy'u Burundi. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha kubo twari turi kumwe tubabarire ko amakuru yacu ari ahagaruka, ariko rero ntitwabura kubibutsa ko tutatanguranye amakuru yacu zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri uyu mwanya. Mu Burundi twariko turabarira ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Ndayishimiye ashaka ko abasirikare n'abapolisi nabo bongerwa imishahara muri ya politiki nshasha. Rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha tubabarire ko ari akagaruka tuzasubira, ariko rero nyine nkongereye ndabibutse mu dukurikira muri mu bice bitandukanye by'u Burundi bwa bari mu bisagara bitandukanye intara zitandukanye ndetse n'abari ijya n'intoho zitandukanye mu gihugu cyacu Burundi. Mwese turabaye ikaze mu makuru yacu, n'amakuru rero mwayezwagaho n'imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV. Makuru yacu akaba ari hagasaga tuzasubira, ariko rero kuba dukurikira bari mu ntara zitandukanye nk'intara ya Butanyerera, intara ya Bujumbura, intara ya Buhumuza, intara ya Gitega ndetse n'intara ya Burunga, badukurikira bari mu makomine atandukanye agize igihugu cyacu Burundi. Mwese rero turabashimiye kandi tuzosubira mu makuru yacu naho ubutaha. Komeze mugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibarinde, ariko rero reka ntungire ndabibutse mu mwese mwadukuhiraga muri igihe nino batandukanye kuba batarabyona sabone, ntungire ndabibutse muje mu byona ngaho hasi handitse sabone, naho rero kuhakoresha ururimi rw'icyongereza mu byonda handitse subscribe, wakoresha igifaransa kandi mu byonda handitse hejuru ari partage, maze mwasangiza amakuru yacu n'abandi bose barijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya kundi. Naho rero abakoresha ururimi rw'icyongereza mu byonda handitse share, maze amakuru yacu akagera no ku bandi bose bari ijya n'ino hatandukanye bakabandanya bayakurikira. Reka rero nabashimire mwese twabanye mu makuru yacu, akaba hari amakuru mwakurikiraga kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV. Tukaba tuzasubira mu makuru y'ubutaha, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibarinde. Tuzasubira taho taho, murakoze kandi mukomeze gukurikira imbonesha kuri yanyu mukunda cyane iba yabashikiyeyo ikabaturuka neza amakuru umwanya kuwundi. Murakoze rero amakuru yacu n'agasaga, murakoze, bye bye.